Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy!
Usale ushaqekile umphakathi wase Delft eCape Town lapho kubulawe khona owesilisa maqede washiswa intombi ibuka nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lanibola khona le video mongoqala usijoinele likhasi wamoyelekele igama lami ngisibonga konke wakandwandu Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube usale ushaqekile umphakathi wase lockdown squatter camp eCape Town lapho okubulawe khona owesilisa ngesikhulu ihlungu ngolesihlanu ngezi 19 zika August ngokusho okom Mbozibonele kuthi owesilisa ubulawe ngesikhulu ihluku phambu kwentombi yakhe ibuka kukhasele amadoda angaziwe emkhukhwini wakhe nentombi yakhe maqede bamthatha babe sebembopha izandla bamshaya maqede bamshisa ngomlilo ibuka kuthi ukhale umayimaye umphakathi usabile ukuphuma njengoba kube ukuthi kulomkhukhu komnyama futhi ugesa wukho kwingozi ke uma kukhona umuntu osuke ehlaselwa phandle ngoba awazi ungaphuma ushonephi ngoba nawe ungasithuka uso senkingeni lo owesilisa kube ukuthi ubehlala kulomkhukhu abegadiswe wona umunye wabahlalo se Eastern Cape okwamanje kubekwa ukuthi imbangela yokubulawa kwakhe namanje ayikaziwa abahlali bashaqe kakhulu ngaso lesigameko Ukhulumela amaphoyisa uCaptain Van der Wey kuthe owesilisa oneminyaka engu-35 uhlaselwe iqulu lamadoda maqede amshaya habe eseyamshisa basole udlame lwezigodi bathe namanje akaziwa imbangela yokubulawa kwakhe kanti ke akekho osaboshi uphenyo losa aqhubeka lezi bafethu indaba ezibuhlungu ngendlela emangalisayo ngizofisa ukwazi ukubhala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalolu daba mina nje intathela YouTube sengiphomba kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo